caafimaad stars muqdisho.
Kaderek tu daido da
laga dhiteeyaad qiimaheeda qiimaheeda ka dhigantee burcad laga dhalaasho subag laga dhiteeyaad qiimaheeda qiimaheeda ka dhigantee
shaqa naqsa ihu sunu